wadi goddo fe to yi a heɓi sewo ɓerna on anda bo wallahi Sanda Boro ko mayi no dillida ɓe gueɗal mum ha duniya ɗo alamo ñamata gueɗal am Allah Allah fo mi wiyata on de wallahi na ko mi mayino mi dillida ɓe gueɗal am mi luttata pat